msichana yangu tusibora. Unajua hizi vitu ni kujipanga. You are very good material, 24 years old, kibabaru, mrembo, beautiful, nice. Naomba.